ni uri vyose ico kintu nta birebire no kivuga
imana ni vyose mu cyose ati God is everything mungu ndo kila kintu
bara bi sing
mungu ndo kila kintu
abajene bizere abajene abajene bashaje turago ivyo ngereza batuzana mu azogirige dusange ni kirundi cacu kiko kiragenda
mungu ndo kila kintu baswa kiswahili
God is everything je nawe nyi uko nyenda bereke yuko je hose nda
urakora
je hose kandi je ndafatisha simpusha muri filime ndakora fresh mu muziki nkoze ndarekura iyi video muri 2020 ndazi nizike zizo icako umusani ni mu mutwe ubwo rendiwe kuba umusani simpaka kuririmba ndagukunda mukobwa ndagukunda baby ugenda neza nangende pampa ndagashire ko nama ndi cool mengo muranumva babivuga ne nako naraka buya kumva ibinyamakuru byanyu keshi biradufasha utuntu bituma tugenda twiga ye nkako kantu kwa muri cool narakumvise
kujya nyene
amarushanwa mu Burundi ndayazi hari no n'iryo nigeze kujamwo ibararirangwana mbona baranampamagara nzi ko ngiye gutora agashime ngeze yo barondera izina bararibura kandi bampamagaye urumva iryo bara umuntu wa muhamagara yambwira yuriye mu Burundi vraiment vyiza reka dukore kutugume duteza imbere igihugu cacu n'umuziki tuteza imbere twe turi ku gikogwa twirinde ivyo vy'ubushimwe biza biva ku ruhande
Bonjour mesdames messieurs le fond de Abuja Flavor this is Abuja TV the number one channel of this industry Abuja Flavor chakinyama kuri chama kibazanera bishamvuga mu industry Abuja Flavor ngutuma tubikora reka tuzi dukengura kirimana hamadusubira dukengura namwe bakunzi ba Abuja TV yes ndabifurije yuko umwaka wa 2020 ubabere umwaka mwiza novuga kandi turashyira mu kwezi kwa mbere nizere yuko zwari umwaka umeze neza cyane kuri mwese kumwe namwe bwarese mu byifuza kandi ko mwabyisabiye umwaka ugitangura yes novuga uno munsi tukashimwe yuko twogendera Abel Ndouaye kuno munsi afisiye lancement officiel indirimbo yiwe yise uri vyose indirimbo ngo musanzwe muzi yuko Abel asanzwe akorera Imana kandi asanzwe adukorera ibikorwa byinshi aba marereshe nk'abantu uvuga n'indirimbo ziba ziri kumwe n'amasanamu Abel bite
ni salade mugani wawundi ni bonbon
biraza neza
cyane gose
unye si décapotable aussi
ah décapotable Jewe décapotable nayo notunga sinzi nabayitunga je sho nta swingiza imodoka zugenda na kigwa n'izuba nta swingiza imodoka zugenda na nyagirwa n'imvura je numva swinga ruko nogenda nkuwicaye munzu misanzwe aha ngenda ni nkaho ngendera munzu
ni benshi kije kiganiro bakibonye abere barambaza ibazo byinshi ati mbe bijya bintu bya muntu aye ni murundi kweri décapotable munani yagusubiramo kweri
mbo uraze jewe binaniye n'ukuri ku Imana nta kosano bankoze none ndikana kivuge neza décapotable ico ni kirundi
ico
eh
kisi kirundi
gende murundi ico naco ni kinyamahanga none naniwe no kuvuga ikinyamahanga ikosa ririmo niri
bonyerere de vitesse
nta kosa na rimwe mvisemo yo kubivuga nabe nawe gende umubazi urashaka kumazi nk'umuhimba bweje umuzungu nawe yo kubarira
mbego muhimba bweje ni
Mimba bwije mengo ni kintu bacumisha ubugari canke ikintu carura caruguru cigiti mengo ni muhimba bwije ubwo sinzi ngene kiyijeba ubwo ndacibuka vraiment none ndakubaza jewe nane uvuga décapotable sikosa vraiment kandi siguyi wanje just kwingi ni yombo nyumuna game mariage muri décapotable bari yoyo umuntu imana yamwezaga yataragera umuntu akunda izu kugenda yo tizu umuntu agenda akunda kugenda izu bari mukubita vraiment eh ivyo bintu Umva wewe umva arivyo? Oya oya sivyo.
Ni swingiza.
Ah gusa rero ndashaka kuba ndabarenge umuntu wese ni swingiziyo. Yego yego.
Yes no vuga ni Abel Ndouaye benshi bibaje bata timbega Abel ko byarashise kujyanye mbe byamugendeye gute Abel turazi yuko ari umuntu wo mu gisagara décapotable benshi munana gusubiramo nabo nyina yivuze ati kuba cyarananiye sikosa kandi sinacumuye.
Ajya akabigira kabizi na gake.
Gani ni ushaje?
Kabigira kabiri je menye nabivuze niba byumvaho nahejeje kucwishura ikibazo warumbajije
yes akabigira
kabizi
nakaye ntako tuzi
ni kabere nabigize ndabizi nese ndakwishura umugani
akabwira kabizi ni Abel Duhayo yesi je navyo narize ariko reka tubyakire kongere ni Abel Duhayo kubera rero no musi abise lancement officiel ndirimbo yiwe yise ati uri vyose ni ndirimbo Abel warugize iminsi usa nuri mu bintu by'amareresi ariko ucushima kandi kuduha indirimbo kubera iko bigenjeje gucyo Abel kandi turi mu mpera mu ntangoro z'umwaka
mu ncamake abantu benshi barashimye filme yiwanje Paradiso barayikunze cyane
ni na filme iri kuma views menshi cyane Abel
menshi cyane maze kurenza mu 150 kandi nubaguma baraba kandi abantu barayikunze nubwa muri iyi myaka muri iki gihe niyigezweho ngaha mu Burundi ariko simvuza ahandi rero abantu benshi bagumye bambwira ati Mbega Abel wahevye umuziki wagiye mu bintu by'amaresi gusa ndababwira je sinabihevye kose nakoreye Imana kuko Imana yiwanje ndayikunda kandi Imana yiwanje inkorera ibintu byinshi bituma ntoreka kuyikorera niyo mpamvu naciye mvuga ati uyu mwaka mu ntango ngandabahe bimwe basane biti gisasu ngirandabare kurira ikintu gikaze gose mugabo ntibagira ubwo basi gisasu gisasu ni grenade bombe nibiki ubutumwa bwiza ngirandabahe mugabo je nawe nyuko nyenda bereke yuko je hose nda vraiment je hose kandi je ndafatisha simpusha muri filime ndakora fresh mu muziki nkoze ndarekura iyi video muri 2020 ndazi nizi kizi zo icako
Yeah, but look at my musician. I remember the guy that was singing on the
album. Oh, come on, show me. Umusani ni mu mutwe ubwo rero ndiwe kuba umusani simpaka kuririmba ndagukunda mukobwa ndagukunda baby ugenda neza ndagenda pampa oya ibyo sibyo biranga umuntu umusani umusani ni kuba umuntu ugurutse mu mutwe naje we nk'urugabo rw'abana batanu ngende nimereye nama ndi
urupapa rwiha amahoro mutima
ndagashire ko nama ndi cool mengo muranumva babivuga ne nako naraka buya kumva ibinyamakuru byanyu keshi biradufasha utuntu bituma tugenda twiga yee nkako kantu kwa muri cool narakumvise
nama nakumva Abel Duhayo ari cool sana uko fresh
niko fresh mu ncamake kumusani umusani je nibaza ko ari umuntu mu mutwe yama ibintu byose yama yugurutse ibintu byose ari sawa mukazi je ni mukazi nta kazi wondusha ndi novuga mu bintu byose nama nitanga nkama ndi imbere
yama yitanga kandi yama ameze neza cyane kandi mu bintu novuga byo gufasha cyane cyane mu byerekeye gospel n'ibyerekeye gufasha abandi baririmbyi Abel Duhayo ziya ngiwe iguma ribonekamo Abel uwo mutima uko wawurose gute wabinye gufise umutima wo gufasha gute Abel Duhayo
umutima wo gufasha ndabimenya numvise abandi ko babimbarira iyo numvise nk'abantu ba bashingira ntaye ko ndabafashe nca mbona yuko mfise uwo mutima
atsabona ko afise uwo mutima kuko ni benshi uwo mutima bawifuza ariko bakabura wa mwete wo gukurikiza ivyo umutima wabo ubushaka
ndibaza ni benshi bawifuza ariko kubera umutima wabo ufise atanu adafise umutima ufata uwo nyine ukawuhindura bawufate bawuhindure umere neza
Yes kubera niyo manu Abel Duhayo guhaye ufata umutima uhindure ubwire icyo nyene umutima wa
ugire nimba ashaka umutima kuba mwiza na uhindure ube mwiza ashaka kuba mu bino nyene bamubi kuko ibintu byose bidushikira ni twebwe nyene ubwacu Imana duhaye ubwenge iratureme ubwenge giduha umutima hanyuma igisigaye ngene tubaho mu isi ni twebwe duca tumengene tuba
Yes na cyane cyane ati rero uri byose kuri ko washimye kuvuga ati uri byose kuri ko washimye kwita igyandirimbo kwita no vugiye titre ga Abel Duhayo
Imana ni byose Imana ni byose Imana ni byose niyo byose nanje naraje gushimangira ibyo abandi bavuze Imana ni byose ku buzima bwacu Imana ni byose mu kazi dukora Imana ni tubeshejeho Imana ni byose iryo jambo je n'ukuri kose sindi bishop sindi apotre sindi nde mu gihe jambo kuri sigura vraiment nk'ibyo nsaba umwanya wo kuri sigura nawe wo gisigurira uri byose ico kindi nta birebire no kivuga
Imana ni byose mu cyose ati God is everything Mungu ndo kila kitu
bana bibi sing izo bintu zaye
God is everything
God is everything
Mungu ndo kila kitu.
Abajene bize rero. Abajene bashaje turago. Ibyongereza batuzana mu azogira igihe dushange ni kirundi cacu kiko kiragenda.
Mungu ndo kila kitu basi kwa Kiswahili.
Gara zere fein.
Amen draga manaje. Amen nakushimira cyane amen uko wowe ukuntu byitwaramwo. Afite umuntu umene umenga n'umuntu akiriye kubimenya ati ibyo biruko ndabyumvise ngabishashe. Kandi ntutinya gusubira mu kintu.
Akunzwe kuma ndagafata garage refeng. Cyane inyuma ya kamera ndaza kukakubaza neza gamye yo gasubiramo. Garage refeng.
Garage. Yes, wakuza mbuja TV, ni Abel Duwayo, garageza kubo. Bono munu ambe, nukura kura na wiki gazi, msa kutari kura na abigo. Abel, mbuzo msanzu kusanzu meze gabe.
Ya, jeni kwa sanzu meze. Ego vre, manya wose jewe na mandi cool.
Ndago, tukenze rero, jari tala tuki tulikuliti ya kalumu kamera, mani wa juja njini mbuni njima kamera. Ara kuona, ara ama garika, goberi, goberi, nguwa garaga, nguwa garaga. Nguwa mwanya Abel, nguwa, kata bela lihe. Tu mindu kwa sangi modo kila reze, kata. Yara joheo,
kata. Asante sana kweli. Jewe ndagiye gwe n'umuntu ambwiye arankunda cyangwa numva bimfashije kandi hajya iyo umuntu nibyo naba mvuga niyo umuntu ameze neza bimubwira kiriho nimba ameze nabi bimubwira bimufasha guhinduka rero nimba araho meze neza ukabimbwira bimpakuraje kubandanya mera neza araho meze nabi nako ukabimbwira bimfasha guhinduka ugyanda bihebe mu bisanzwe rinda mushimo rya mu camera man wa Madrid we dread ndagushimiye cyane
bega Madrid mu kirundi bica byitwa
gute Madrid Madrid mu kirundi bayiti dread.
Yes, Abel Duwayo katubwire indirimbo mbayikoranye nabandi ko tubona no vuga kuga turela gato tubonamo abantu benshi cyane Abel
indirimbo musanzwe ni iwanje mugabo narifuje kuyikora ushiramo umuntu w'umwigeme umudamu umwitwa Elevani ni mama pasteur ego ni we twayifashanije yaramfashije hanyuma indirimbo nayikoreye mu studio abiri nayikoreye ngaha kuri studio y'umuntu witwa Claude Hamkamenge mu mirango ayihejeje aca mpa dossier cyandayirungika muri Canada cyandayirungikira witwa Placide Pro wa kera acari hinyanyura mu bundi buhinga bwa muri Canada acara yizana atwa nabantu bamaze kuyumva barambwiye ati iyi production siyo nga ni ndirimbo yego ni ndirimbo irenze rero je nane nace numvira ati iyi ndirimbo sino ikorera video iri hasi naragiye ndateka umutwe mugabo ntavo bibaza narawutetse urasha naragiye ndakoresha ubwenge
iyo
jambo njye uteka umutwe umengo ntirijanye kuko umutwe wawutetse wabaguze wabaye nka kujya bateka umutwe w'impene kandi uragiyoshe umutwe w'impene urumva n'umuntu w'umuntu wawutetse wawutetse nyine ugashe rero je naragiye umutwe ndapanga nyene nogira video nziza bimwe bigapfa ndashimira kuke yampaye ibyiyumviro byiza ariwe chef wa Bujahit yarampaye ibyiyumviro byingene no kora video imeze neza arampa ibyiyumviro turakora kaniforme muzobona twambaye turi kuri podium ni cyumviro cha kuke asante sana manager wa Bujumbura Hit Bujahit aya hama Bujabundi ni Bujumbura je ngiye muri banki kuzuza ahantu handitse ngo Bujumbura ngo rikantiyeme nandika Buja le kantiyeme urumva rero na muri mwe ni Bujumbura hit hanyuma arampa n'ibindi byumviro byinyene twokora ngo podium y'imbaho ibiki twaje kwitere iyo podium yampaye devis 1600 kandi cambona nzoje afata urugendo kurondera abatware muri karitsye nje muri zone kubasaba urusha je na mwanya mfise kweri mwanya urinda kugenda muri zone gusaba abapolisi ugira imbona nibirebire ivyo ndabireka hazi indi ide twashaka kuyikora muri Odeo Plus ubyitwa harukundi CLM muri CLM ndagenda turavugana barambira 450 kwakorera nawe nyine amasaha abiri urengeje ni ngorane umaze gufata kamera baca batanga guharura byose turaje turavyiga ngira ndihe ndakorere byose ndara mu masaha abiri bizaba bituma ntakora video yanje ibe professionnel ivyumviro byose biheze chaturahindura tuvuzana iki n'icyumviro cha gatatu chatuyikorera kuri podium muri église ndashira ivyuma ndarondera abamizise barakubita chatuduga mu cibitoke na drone imwe turakora ruguru ahantu hamwe na ma image ya drone muzayabona muri video ya yaho hantu turavayo tuvuye ubukeye turasubira kandi tuja iteza turakorera ahantu hamwe turagaruka turongera dosubira wundi munsi ugira gatatu iteza tuja handi hantu nuko twagiye gatatu kandi nuko twayikoze turajure indirimbo kandi naranahatswe gutembagara ahantu amwe ngiye kurondera amazi ava hejuru ngenda ndatembagara narahatswe ngenda ndatembagara ndavuga ati iyi ndirimbo vraiment iranduhije mugabo abazoyiraba nizeye ko izoba nezeza kuko n'indirimbo nziza cyane.
Je ngira ko nsaba nuwe wese ni bukunda indirimbo za Abel, mbukunda indirimbo zirimwe butumwa, izo iyo ndirimbo zo yifate nk'indirimbo y'agaciro. Kurumva yuko ni Abel yari itanze kubgawe kugira ngo uronke ya message nziza, kugira ngo utawure yuko Imana ari byo. Sibyo ne Gabriel ndo?
Ego cyane kuko nimba dufashe ingendo tukerekana ya twatewe tushaka kwerekana ingendo Imana ari byose, ingendo Imana yaduhaye igihugu ciza gitagase, kuko je ugeze nk'umwiteza nk'abo twajanye batari bgahamenye barabuze ni mu Burundi harabakobwa je twajanye ari baravuga sinzi ati nitwe tuziko mu Burundi bisano asuku eh ndabwiye ati naho mubonye ni heshi igihugu cacu ni ciza kandi kugira kimenyekana kizumenyekana muri ibi kugwa dukora eh ibi bintu dukora maririmbo amafilime aro numuntu uhanze nima ari umuntu nari muri Amerika ari kararaba akirekana mugenzi we w'umunyamerika cavuga ati akamwereka ati aha ni hiwacu ahindirimbira canga aha ni ho mvuka kwa sababu umunyamerika arakunda ati abantu rifunzoze gutembera urumva ibintu bituma igugu kimenyekana ni mu nzira nyinshi jewe na wewe dukoze ibintu byinshi bizotuma igugu cacu kimenyekana mu makungu.
Yes, ni Abel urumva yuko ni ntumbero yihaye ni nziza na cyane cyane rimwe no guteza imbere igihugu kandi rimwe guteza imbere n'ijambo ry'Imana. Ubwiranje kuraba Abel ibintu byose wakoresheje ama depenses ahantu hose amakursi wagize byagwabonye ko byaguye amafaranga ngana gutirimba atari banga.
Indirimbira zibye cyane. Audio ubwayo audio yarantwaye nk'ibihumbi nk'amajana 3 canke 4 ngereranije audio.
Yonyene.
Naho nyine uko natomboye Placide akamfasha ndabimushimira cyane. Ndayimushiriye ntiya nyatsa mahera yavuze ati ibindi aya mahera ni mu nyuma tuzoguma dukora ko uri umuhungu wanje kuko niwe yatanguye kunshira mu muziki kuva indimbo ya mbere nasohoye ni Placide. Placide niwe yamyeretse ingene bafata mikro ingene bambara kasike ntabyo narinzi rero acaramfasha ati jenge ndagukora ikintu ciyizi indimbo audio yarantwaye 1,300 hanyuma video yarantwaye make iyo bari nk'umuriyoni n'amajana 5
muri na majana
5
umva indirimbo yose yakwa kugwa mu miliyoni 2
eh indirimbo uko bazoyibona bazomenye ko ari
turashamo igitoro turashiramo amafaranga batanga ama location
sindagyarura imodoka si wanje si nkoteje iyo bari yo nkoteje rero
tubishizemmo ni nk'umu miliyoni 2
iyo bankoteje imodoka nkaharura igitoro nkaharura bari ibindi ariko je ivyo ntavyo mparura
nene bigutwara umwanya ungana gute canke biguha wa mutima umeze gute abere kugwa mu depense amafaranga nkaye no vuga mu gikorwa nk'ico no cyane cyane mu byo gushiramo no vuga ubwa uvuga ya message canke bigutera intege nyaba kintu vuga abere kugira ngo umushiramo amafaranga ngana gucyo no vuga mu muziki
ah mucamakije narabivuze urabizi ijambo ry'Imana ubwagi uravuga yuko nta wakora Imana yigeze yikorera amaboko jewe birahagije kandi ko ndakorera Imana kuko ndumva Imana icigumihezagira ivyi wanje sinkorera umuziki kugira ndakuremo amafaranga oya umuziki sinakora kugira nkuremo amafaranga ubwo nkorera umuziki mu byo guhesha Imana icubahiro nkanirekana Imana ko ingirira neza kuko ni impezagira nayo amafaranga wumva nakoresheje ni Imana yama nta bank sinagiye kwa kideni muri bank nta na sponsor nagiye kwa kamu ma bank ko je sponsor sino ushobora kuyisaba sinzi ningene bandika kete ubwo gusuza ushaka zoyimpe wenyine ambwiye ati ngo tugushigikire turabona urakora ubwo je ni kete ryo kwandika sponsor sino ningene bajyandi urumva rero mugabo Imana yo mwijuru yacivuga ati wewe rero karenda gusponsorize James manager komeye cyane ariwe Imana urumva rero ntabwo bamfise ubwo ngo ndakoresha ibumba majana ngo cyangwa miliyoni mu muziki ntabwo bamfise ntabwo bamfise na gato
umuntu yifuza kwiraba iyo ikusanga hehe iyo YouTube itwa gute Abel Ndoye
indirimbo ni uri byose kuri channel ya YouTube ya Abel Ndoye baraza kuyisanga ko bayirabe hanyuma no basaba badufashe no kugira partage kugira nabandi bayibone babonije kuko twakoze babone nimba tubyo twiratari byo kuko ndashobora kuvuga ngo narakoze ibintu byiza kumbe sivyo bagire namakomantere magata ara komantere zo kwankana ko ari umuntu yankana nubwo wakoze byiza ntiyovuga ngo fresh aca kubwira ngo ngura gafuta koze kubera urwanku akabibona ko ari byiza mvuga akavuga
jaruzi
ibyo bita jaruzi mu bisanzwe si byiza ko umuntu agira jaruzi ku kintu kuko umuntu wese ni Imana yawe muremye umuntu wese n'umugisha wiwe nta nyungu ugira jaruzi ukagira jaruzi umuntu kubera ibikorwa yakoze byiza ubwo mwankuhaje kuko wewe ntuwo musubiza inyuma Imana yuguruye nta ugara niko Imana ijambo ry'Imana itubwiye
arakantu Abel kumbe yibagiye kubabwira ku bantu bari kwarakurikira kino kiganiro umuntu yo bataragira subscribe ndagusavye mubwira gire subscribe
bagire subscribe Hey, subscribe na jeme comment kwa Berndo wayo nyine ubwo ibintu bice biguma biba uryohe
kugira ngo indirimbo ni yamara gushigwa ko hajyanye uze kuba mu bambere kumwe baza kwihaba
mu zindi nyinshi ngiye guma ndazishira iyo channel wir irashushe isigari TV ya Ber ni nka TV ya Ber
uko
ndafise aba subscribe bakwiye ubu ni nka TV ya Ber rero kuri TV ya Ber muzi kwamura abavyishi bizoza biraja ko ama comedy indirimbo shasha ngira ndazishire ko arawo na du filme tuno ngiye uzandashira ko babandanye bagira subscribe
kabisa igihe skumbire nk'umuntu wese yafite nimero ya Bere kumbire message ya Bere twese yatwandikiye ko twomutora mu higano ryari ko riraba mweshe kumbire mwarayironye message mwarayironse Bere yatwandikiye ariko ikintu cyadutangaje nuko ni Abel Nduwayo yarasanzwe afite uburambe muri aka kazi ko gutanga ubutumwa bice mu ndirimbo bimwe bakunze kuvuga ngo ni gospel ntiyigeze ahabwa no vuga na Kinju
Awe mani ivyo bizanye gute kwe.
Abere byaraducine gatwe go bafana bawe ya be.
Ivyo senze ko birimwe gusa. Bo irushanwa rya Age Fest nari.
Igikombe cy'amazi naco wahawe ya be.
Igikombe cy'amazi uravuga igikombe ndakuri ku Imana. Jewe bo jewe irushanwa rya Age Fest. Nari giyemo. Mugabo kuri jamwe nagiyeyo umutima ubwa mbere utabinyemerera kuko jewe amarushanwa yo mu Burundi vraiment sinamenye ico bayategurira sindi camazi. Kuko jirushanwa uko ndanimenyereye nari nzi uko ko iryo irushanwa byobaho umuntu mbere yo gushigikira abakora kubatera intege abantu bategura amarushanwa kugira batera intege abakora ariko ari irushanwa rishobora kuba ugasanga abantu bose barose bikombe nta hamwe bazi nuko jamwe ibarabaro uwo muntu hajurikane eske umuntu akora nico naciye nta urujya muzi nabonye igituma muri pre-musique ntarabona Fizo yandikishije ntarabona Satubi yandikishije aba basani bose bazi kuko ibaragyogwa wasanga ibifaranga 15 milioni 5 babihaye umuntu wahe wari yatana hamwe ebe eh aho gufata nico gito kandi none umuziki ntutera imbere urabe muri pre-musique aho bagiye barabiha bacu usanga bace bazimana babandanije basohora babandanye bateza imbere umuziki aho guha aba bantu basanzwe bari muri yo career ugira bateza imbere ico gikogwa rero nasanze ibintu by'amarushanwa byiza ntavyo noja ushaka kwihamaho navyo wojamo rero je twarahuriye hano muri studio nabajya abantu numva ko barabivuga ko nanye niho ndavuga ivyo wanje numvise abivuga bavuga ati okay nanye nzoza ni munyandike baca baranyandika ndajayo mugabo jewe nari gutangara iyo ndonka gashimwe nico cyari kuntangaza musanzwe je nagiye ico ni nari niteze nico narose ya eh je nari nzi uko ngiye byo pare yo kumara umwanya gusa cyane nzi nico kwigira yo gusa nari nzi ko atagashimwe nzokuraye rero kuba ntakazanye bikap sana ndabashimiye kuko je ivyo bakoze nivyo nyine nari niteze eh iyo nsanga bashimiye eh bwa wundi mu Burundi eh Murundi barabona umuntu akora eh ariko rero uko byagenze niko njyanyene kandi nivyo sawa nivyo nari niteze yego
abere bisigura yuko kuno utubwiye message kumbe kuno utubwiye yo nyishu uduhaye biboneka yuko wowe nta kimwe byakubwiye ko byose bavuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe kandi wewe kuvuga ati giye byo mu Burundi nari ndabizi ko byagenze kujyanyene
amarushanwa mu Burundi ndayazi hari none n'iryo nigeze kujamwo ibararirangwana mbona baranampamagara nzi ko ngiye gutora gashime ngezeyo barondera izina bararibura kandi bampamagaye urumva iryo bara umuntu wamuhamagara yamubwira iyo mu Burundi vraiment byiza reka dukore tugume duteza imbere igihugu cacu n'umuziki tuteza imbere twe turi ku gikogwa twirinde ivyo vy'ubushimwe biza biva ku ruhande ahubwo dusaba Imana iheza igira ibikogwa vy'amaboko yacu kugira tubashe kuguma dukora kandi nivyo nubwira n'ubu nka Bere muzogwa mumubona muzomubona ibikogwa n'abarose ubwo bushimwe ndabizi ntibazo nca ko wa Bere nzoguma ndi ibana eh urumva rero nico ituma ibintu nk'ivyo ntari nyungu yo kubijamo
gusa ikintu gituma nabeshi babikibatangaza nuko nkuko nyine ubivuze twarabibonye no vuga kuri ba bantu batwara no vuga batsindera za pre-musique twisunze twara abantu bose bazihawe suba ngo ntabikorwa byinshi ariko barerekana Bere kubwa baravuga ati rero abantu babaze bararaba n'abantu baziha bahubwo bushimwe baraba umuntu uha wa wundi abari mu bikorwa ari muri circulation ariko arakora
kugira abamutera intege ifo gushimira umuntu ariko arakora kugira umutera intege none nk'ubwo bwa yuko umunsi wari umunyamakuru umwe namunukiye kaya kantu ka Age Fest akikabona nyamutipa carambwira ati abe irushanwa ni wewe ndambwira ubikuye kuke cyamwe udori twara wewe ati ntiryo bari hari ati eba iki kintu tuzokirekaramo wowe niwe tubona ngo imyaka yose iheze mbona ibikorwa byawe amaririmba amavideo bike ati none ni gute wewe bato
mugabo ntiyabeshe uvugishije ukuri
je ni umunyamakuru ko yambari je namubwira ati wa mugabo nkabona ndarirose asha yare ibintu bizabyahinutse mujana n'abategura amarushaho ariko gico niteze nuko atagiye nzoro kandi uko namubonye niko byageze je niko nabibona ko ndayimenyere mu Burundi ndayimenyereye
ariko twizere ko hazo bimpinduka mu myaka iri imbere cyangwa muri uno mwaka nyene
yabo bizobaho kubandi je sindimwe sinzojamo nubwambi mvuge ko nataye umwanya namwambi nataye umwanya je no je nka beri je ukonzwi cyangwa ku nkuru ibikogwa mugani wawe nanagateka bampaye nawo ha nari umusivile wa mwisho wamengo mvuye inyaminyaganyaga
abere mugaje no kubwira yuko ruko kuguma ubwira uwo mwete kubire ni haza abandi kumbe nti bazokora nka bajya nyine wabonye abere
wapi ko iyi
abere kubire tugushimira cyane utubwira indirimbo yawe shasha na tuzoyisanga Berdouane
akubrema nawe kwanza nubwubaza ugira usezere wangaye ubibaza na agaperanze
agize wayigize
yige ndirimbo shasha
wayigize ah indirimbo ntirasohoka nti turayihabwa uburenganzira bwo kuyumviriza ari turaro
okay je mbo abafana biwanje nanaka abafana ba Bujahit
bose abo bafana ba Bujahit harimo haja abafana ba Berdouane kuko muri bajye bose bakomanta bakunda Berdouane
na manabonye n'abantu bakomanta nyine bavuga ati nuru rugabo
turamwemera cyane
bo je no babwira yuko mukanya umwanya wose bazoje kuri YouTube barabe indirimbo uri byose hanyuma indirimbo kandi zoba nezereze kandi ni uri mu bibazo ashira imana imbere abone ku imana ari byose nizera yuko yo wizeye imana irakora bizere ku imana izo bakora mu bibazo barimo kuko twese hari abantu twavuye naho imana yadushikanye imana ni byose ku buzima bwacu ku byo dukora ku byo tugenderamwo byose imana niyo byose
akapera rero
uraga kiza kanje Yesu ura mahoro yanje mwami ni wewe nihishamu Yesu ukamera ubwugamo mwami murakoze gusa ndasaje imbazi arabantu bakunda usitara hari umuntu wosanga avuze ngo navuze Yesu nambaye ishapo mu byukuri ambabari nageze gukora video ndihenda ndayikora nambaye ishapo cyambona umujamu umwe agize commentaire avuga ati ugo rushapo ukorera imana ntibijanye ndahiga aho bihurira imana no kwifuka ubushuhe kuko ishapo akamaro kishapo no kwifuka izuba none imana iruka kukumva ngo nuko wambaye ikintu cyo kwifuka izuba kandi imana irazi ko izuba riturira niyo yari koze mugabo waya wambaye ishapo ngo uramenje nguvuze Yesu ngo wambaye ishapo abantu baragoye umuntu wo butsitazwa n'ishapo umba bari vraiment nanje Yesu ndamukunda ndamwubaha vraiment je kubwanje ko numva ko atareka kunyumva kubera nambaye ishapo
yego ndagushimiye kandi ya Berdouane
kuko buya ishapo regasiki gusa no kugira umusatsi mwishi ni ishapo nawe nk'ubu ibi bishatsi ugumye biduzuko hari ubushobora hari zubora wumva none se ntuba wambaye ishapo y'umushatsi
yagoye ubusa
rero yamoye ubusa nyine yamoye ubusa
ndagushimira kandi ya Berdouane
urakoze cyane ndende bashimiye Bujumbura hit kandi wewe uri umujama wanje uri umwana mwiza wese wa matu wakoranye fresh ni kuri
ndagukunda muranwe nza Berdouane yo ngoranye nawe nce kituma umamagaye nza ndiruka
ndabwiye big up sana
kandi uri cool sana
yo ni cool je ndarinde
Tuzasubira rero ishandi bari kuza kugira mbere kuri mikoro bya kamera Juma Juice Professional. Umutumiro yitekari ya Berdouane yadutwengeje kandi yakutwengeje nawe. Andika comment ya ku ndirimbo yiwe. Uyisanga no kuri YouTube channel yiwe kuno yitwa Berdouane. Ugire subscribe, ugire like, comment na shobira ngo indirimbo ibashe kubona abantu benshi cyane. Tuzasubira. Bye.